Ngathi comrade, thina sinangxaki nomsholozi unqamalala, sinayo tu. Asilwanga no JZ thina. Asilwanga niyandiva. Nombeki naye asilwanga naye. Uyahamba thethi into ayithandayo naye kodwa silwanga naye. Uyabona umntu xa seke mdala ubuyela ebuntwaneni uthetha into ayithandayo. Ningamhorizi noba uthetha into esingazifuniyo. Kulungile anditsho sebebadala. Siyabaliyeka ke bathetha into abayithandayo. Asilwanga namntu maqabane. Sinamalungu we-National Executive Committee. Amaningi akhona apha ndizowaphakamisa. Bendiphakamisa nje la maqabane lapha ephondweni. Eniwaziyo ngoba apha kweli phondo, apha kule province, la maqabane ozwela imkhize bayikhokela i-ANC ebunzimeni. Sisilwa apha nenkatha. Bayikhokela sade saphumelela. Namhlanje kuphathe i-ANC.